hari igihe Imana ireka ibibazo bikaza kugira ngo kubera ufise abakunzi abo wita ngo nabakunzi ukabita abakunzi abantu bose ngo nabakunzi banje ngo nabakunzi ba ibibazo bikaza kugira ngo igukurire mw'umukunzi umwe. Mu gihe cy'ibibazo umukunzi muramatana, mu gihe cy'ibibazo ubabaye umukunzi murababarana, umukunzi murahungana. Nicyo gituma Hushayi yarahunganye na Dawidi uyu Ahitofeli, nubwo yari umujyanama, nubwo yari umujyanama, urumva ko atari umukunzi. Sinzi ko muntahura nuzi ugira umujyanama ngo uhave wibaza ngo ni n'umukunzi. Bica binyibutsa muri 2015 abajyanama ba wa wundi ibyo bakoze. Abajyanama ariko hari umujyanama asomba umuporte parole, umuntu avuga mugabo sha jewe burya mugana aramukundiye ikintu kimwe porte parole, murazi ko yarinze agenda atamucurikiye, murabyibuka antuka si byinshi yacuritse mu kuvuga hageze kwa muvugira. Muribuka hariho intuzenya yabaye ubwa nyuma bimwe byo baganira ku matelefone n'abenegihugu. Naragize ubwoba ndavuga nti ibara riragwa, je wongira numviriza ibintu avuga, ibintu amuvugira biza kuba bimeze gute, ariko aravuga neza neza kandi turi haha ndi twamaze kwegereza ijya minsi bagira bahemuke, numva avuze neza numva ndatangara. Hanyuma wa wundi nawe wo muri asamble sinze amategeko bari bagiye gutora ndavuga nti bararaguye turagowe turago nzambona kakandara kadotse ngo pa barabitora. Narako aho nari nicaye, aho nari nicaye narakomye nduravuga niyo bara arabikoze pe arabikoze, ndavuga nti nibahaguruke bagende atari isubirako, mwumve ngo nobabwira nibagende atari isubirako atari isubirako. Ijya misi bariko bakoreshwa n'Imana, Imana idukunda irabategeka barakagira utuntu mugabo ubuhemu buri muribo. Uyu rero Ahitofeli nyanicyobahiro unyumviririze ibi bintu ahandi mwebwe, umujyanama Ahitofeli ntiyari umukunzi, ariko hariho n'uwundi w'umukunzi rero yitwa Hushayi. Sinzi ko mwantahuye. Umujyanama arashobora kutaba umukunzi, nicyo gituma umwami Dawidi yari afise umukunzi rero. Umujyanama arashobora kukugira inama y'ibintu ariko arabona, y'ibintu abona byogira ukuna kuri, ariko si uwo kubwira byose. Uwo kubwira byose yari uwo Hushayi, uko niwe yari umukunzi. Umukunzi agumana nawe mu bihe bigoye n'ibihe byiza. Rero urakeneye Ahitofeli ariko nk'umujyanama mwiza w'umunyabwenge, ariko kandi urakeneye na Hushayi nk'umukunzi ubwira hamwe byashushe. Afite umukunzi nuwo widesharja ko burya hariho ibintu byose arisha abantu utarose ubibwira byose arisha abantu, ariko kandi ubibwiye uwo ari we wese ugasanga umenya ibanga, ariko umukunzi ni umugumyabanga wa vre. Abo umuntu agumye ibanga by'ukuri, umusuka ko byose byiza na bibi akakugumiriza ibanga, niwe mugumya banga w'ukuri agumye ibanga ryose umubwiye, niwe yitwa umukunzi abumwe. Hari abagenzi bagenzanya baguhinduka bapfuha, babona hari ikigenze neza iwawe akagupfuhira waruzi ngo ni umugenzi, akaguhinduka akaba ari wakwandagaza, akaba ari wagukura gahuzu, akaba ari wagenda avuga ahubwo yongerako n'ibyo mwari mwarayaze kubera akantu gatoya kabaye akabizukurura ngo ni mwari mumuzi mwebwe ngo erega nuku na kuriya byose akabishyira ku mugaragaro, ugasanga gukwegeye ibyago ingorane ngo ariko umukunzi ngo yimatanya nawe mu gihe cy'amagogwa. Ndakwifurije kugira umukunzi. Abarongozi murakwiye kugira abakunzi. Umukunzi mvuze abakunzi nuko nabavuze muri bwinshi, urakwiye kugira umukunzi wewe, nanjye ndakwiye kugira umukunzi. N'umwami Dawidi muravyumva yuko yari afise umujyanama yarafise abakonseye aribo harimwo uyu Jonathan hakaba n'uyu Ahitoferi nk'umujanama wo hafi kandi yarazwe pe yari yaramamaye ngo inama giye wamenga ni nka hari imana iyi kugiriye bisigura ngo imana niyo iji inama nziza ya mbere byari bizwe yarazwe cyane bisigura ngo turamukeneye turabakeneye abajanama Mose yagize yaronse Yetiro amugira inama Dawidi yarafise Ahitofeli nawe sinzi uwufise uwariwe